Ndiyazibulisela kuni nonke babukele makhaya igama ngolusu lwethu Antoni ndakwamkela kwinkqubo yethu ye-2021 Local Government Election Special. Ukanti namhlanje sizawuncokola noDr Nkosikhulule Nyembezi. Siyakwamkela Doctor.
Mr Nyembezi, besicela usichazele ne by the look of things ucinga uba ii-votes zizaswinga kweliphi icala kwiimetro zalapha eNelson Mandela nakwezinye ezikwizixeko ezinyezinye.
Akululanga ukutsho ukuba ingaba iziphumo zingahamba kanjani na, kodwa into engathi ingenzeka kukuba abavoti baphume ngendlu yabo ukuyovota. Enye into eyenza uba kungabikho lula yinto yokuba ii-opinion polls zimbalwa kweli xesha kweli lwenyulo siya kulo. Ne-Statistics South Africa efanele uba ikhupha iingxelo ze-surveys kukhona ezithile ezilibazisekileyo. Ngoko ithetha uba asazi kakhulu nabanzi ngokusingqongileyo. Enye into eyenza uba umntu angakwazi ukutsho uba mhlawumbi ngaphume imiphumele yinto yoba kukhona ngoku abantu abatsha abangene ngesininzi kwi-voters roll abazawuthi bakwazi ukuthi bavote beqala abanye babo, nto leyo ke ngoku eyenza uba singayazi ukuthi ngaphambili babevote njani na.
Mr Nyembezi, kwinto ye-correlation apha eNelson Mandela ucinga uba yinto elungileyo okanye yinto ebangela uba kungabikho stability kwesi sixeko?
Wa i-coalition zona iyenzeka isebenze xa kufuneka isebenzile. Kuba ndiyacinga uba abayeni baseMzantsi Afrika babethembile ngo-2016 ngela xesha bathi bayiphula amandla i-African National Congress ngonciphisa ivoti eziya kuyo baze bavote ngokwandileyo kweli cala lemaqela aphikisayo. Babesithi mhlawumbi banethemba lokokuba xa ethe la maqela anikwe izithuba uba asebenze ngokubambisana ayawuthi aphucule impilo yobuntu. Kodwa ke sibonile ukuba akubanga njalo kule minyaka kusukela ngo-2016. Eyona nto singathi sibe nethemba layo kulo lwenyulo siya kulo kukuba kukhona ne-independent candidates ezisithi ngomthuzimele. Ukuba zingavotelwa ngobuninzi bazo zingathi mhlawumbi zibe negalelo elincomekayo koomasipala bethu. Hayi laa nto besiyibona yoba zintlokothiswe zintlontwe ngamaqela amakhulu ezopolitiko anevoti ezininzi ngokuthi izovota nathi kulena nto sakunika isikhundla kube kungekho nto ibalulekileyo ababasebenzisela yona ngaphandle kwaleyo. Ndithetha into ethi ke xa kunovotelwa i-independent candidates ngobuninzi ngoku zingathi mhlawumbi ngobuninzi bazo kulaa council kube kanti zawuthetha ngelizwi elivakalayo kuphuculwe iinkonzo eziziswa ebantwini.
Mr Nyembezi, xa sithetha nge-independence unalo nyanyani ithemba lokuba bayawuze baphathe?
Bayaphatha ngoba okokuqala iyona nto kufanele yenzeke yeyokokuba xa usiyovota uhamba ne-election manifesto yakho uthi nazi izithembiso endifuna ukuthi sisebenzisane nazo ngazo endifuna nindithembe ngokuthi nindivotele. Usawube ubani ngamnye political party ne-independent candidates zivotelwe zaba phaa kumasipala kwi-council bafike ke ngobasebenzele urhulumente, babe ngurhulumente osebenzela uluntu lonke jikelele. Ngamanye amazwi akazi uthi umntu ndisasebenza ngalaa election manifesto yam kuphela, ndisasebenzela abantu bebendivotele kuphela, usebenzela uluntu lonke. So i-independent candidates nazo zawube zifikile kumasipala kufanele ukuba zibe negalelo ekuthatyweni kwezigqibo libhunga liphelele sigqibo ezo ezinothi ziphucule impilo yabantu kungahanjiswana ukuthi ngubani ovotele bani.
Tata ucingi ANC eTshwane iza kuvotelwa okanye izovotelwa?
Kufanele ivotelwe kuba inabo abagqatswa abakhoyo phaa. Kufanele ivotelwe kuba kukhona nabanye abantu abatsha ababekileyo. Kodwa ukuba umyinge eyawuthi votelwe ngawo uyawuba ngakanani na usathandabuzeka. Kuba sibonile ukuba amaqela afana ne-ANC abethekile yile nto ongakwazi ukubamba iinkomfa zokuphakamisa abantu ekufuneke babe bazawuvotelwa. Kukhona ukungaboni ngaswilinye, kukhona ungoneliseki, nto leyo ke ngoku enothi ibabethe. Yaye izithembiso ezenziwa ngala maqela ziyintloya. Kuba siyabona ukuba ngela xesha kwayona i-ANC ibiphikisa phayana kula masipala waseTshwane ayikho into ebhadlileyo nebambekayo ethe yayenza njengeqela eliphikisayo. Nto leyo ke ngoku enoyenza uba abanye abantu babone mhlawumbi kunganaba yinzuzo ukuthi bayivotele kwakhona i-ANC.
Kodwa ke tata xa sijonga kumbutho we-ANC abantu bakuthi baphatha beyeka sicinga uba nyani lo mbutho uzaziluza ezi local government elections.
Awunawuziluza. Okay, okokuqala masibeke ngolu hlobo. Olu rhulumente olu lwelinyulo siya kulo lolo rhulumente basekhaya. Izigqibo zithathwa kwirhulumente kwiwodi nganye ekuvotelwa yona. Nangona sibona kuvotwa ngosuku olunye kwiSouth Africa yonke. Nangona sibona izithembiso ezenziwayo zichaphazela uninzi lwabantu abahlala koomasipala ngoomasipala abahlukileyo. So ngamanye amazwi ukuba i-ANC yaphumelela okanye naliphi na iqela sijonga ngokuba livotelwe kuleyo ward na kuloo masipala na. Yayike umasipala esinabo bayi-257. Ewe siyayazi kona ukuthi oomasipala bambaxa babala ngaphezulu koomasipala abancinci. Ngamanye amazwi kuzawujonga ukuba kwaba masipala bambaxa sinabo i-ANC ilawula bangaphi, i-DA ilawula bangaphi, njalo njalo. Kodwa mayingasisitheli into yokokuba lulwenyulo lorhulumente basekhaya yaye izigqibo zithathwa ngomasipala ngamnye ngamnye.
Tata eBuffalo City ucinga uba izawusaqhubekeka nokuphatha i-ANC ngoba besibonile babana eminye imibutho ikhampeyini le hayi nje kancinci kwela cala. So ucinga uba ithemba likhona uba ANC izayiwina iBuffalo City?
Nalapho kuloo masipala zikhona iingxaki ezenza kube nentandabuzo ukuba i-ANC iyawuqhuba kakuhle na okanye ayisayiqhuba kakuhle. Egameni lokuba siyazi ukuthi i-ballot paper zinde. Egameni loba bebaninzi abantu abangabagqatswa kwi-political party nakwi-independent candidates. So ke ngoku kuzawushiyanwa ngotyefezo phaya. Into encomekayo yileyo yokuba kungathi ngenxa yobude be-ballot paper abantu baseMzantsi Afrika baphume ngobuninzi ukuyovota kuba kungekho mntu uthi hayi akho mntu ndimbonayo endingamthemba phaa. Kuba ke ngoku lingenyuka inani labantu abayovota, i-ANC isemathubeni ukuthi yenze kakuhle kuba kuyazeka ukuthi abantu abayivotelayo bangabo abadla ngokuphuma ngesininzi. Kodwa uba lingehla inani labantu abavotayo isengenzeka ukuba ingachaneka kakhulu kuba sisazi uba kwaba bantu bangenelela ngokutsha usengenza bangabo abanokwazi ukubiza abavoti nangaphezu kwe-ANC. Nto leyo ke ngoku inokwenza uba mhlawumbi kuphinde kube khona urhulumente we-coalition apho kufuneka umkazi athwe khona.
Tata, i-youth isathwaxwa yinto ye-unemployment kwizixeko ezininzi apha eSouth Africa. Sicinga uba okanye ucinga uba xa ujongile ulutsha luzawuphuma ngala 1st ka-November yokuvota?
Likhona ithemba loba abantu abatsha bazawuphuma ukuyovota ngobuninzi babo. Kuba sisazi into yokokuba bathwaxekile yaye babonakala ngathi abantu abatsha ngabo abafuna ukuyoqhawula umtshato le nto sithi i-marriage of inconvenience egameni loba bebexhatshaziwe kwixesha elidlulileyo izithembiso zoba kuzawuziswa amathuba omsebenzi zingakhange zibasebenzele. Ewe kona ikhona ingxaki kumaqela ezopolitiko eza nezithembiso ezingahambelaniyo nabantu abatsha. Umzekelo njengoba sisazi uba uninzi lwabo alusebenzi sekuyiminyaka bengasebenzi, kufanele uba izithembiso zabo bafuna ukwenyulwa zibe zezithetha noomahlalela, zezithetha nabantu abahlala ezindlini apho bangakwaziyo ubhatala umbane bethembele kwizinyokanyoka ukuthi mazibadibanisele nokunye nokunye. Kodwa sibonile ukuba izithembiso ezenziwa ngala maqela azithethi ncakasana kwinto efunwa ngabantu abatsha. Ayonto intshakeleyo yokuba babethe caleni abantu abafuna uvotela. Ngo-2016 siyibonile laa nto ngexesha apho i-fees must fall ibiphambili abantu abatsha befuna imfundo yasimahla engenacolonialism. Kodwa uyafumanisa izithembiso ezazisenziwa ngaloo 2016 into yemfundo yayisezantsi kwizithembiso ezazisenziwa ngamaqela zopolitiko. Yabona ke ingathi bangachaneka ke ngokuba i-unemployment seyinyuke kakhulu sekukhona nento ze-COVID. Ithemba nje leloba inga abantu abatsha bangaphuma bona bayovotela loo banokwazi umthemba.
Tata, ngokwengcinga yakho ingaba ucinga uba iimetro zizaziphatha njani ngeli xesha lolonyulo?
Well, kuba bona besazi ukuthi kwi-metropolitan councils ininzi into that is at stake. Kukhangela ngathi kwezi ntsuku zokugqibela zokhankaselo lwenyulo amaqela zopolitiko azawugxininisa kuzo i-metro council. Ewe siyazi ukuthi kube khona ukunyuka kwamanani abantu abazawuvota phaa, kuba sibonile ngale voter registration week ukuthi abantu abaninzi ababhalisileyo ukuthi bazawuvota ngabo basuka kwi-metro councils. So ndiyacinga uba inintsi into ezawuthemba. Kodwa ke siyayazi ukuthi olwenyulo luthengethenge kuba asiyazi ne-metro mayor candidates ukuba izaba ngobani, kanti ngexesha elidlulileyo bekuba kanti i-posters seziyasibonisa ukuthi ngubani ozawuba yi-candidate up, ibe yenye into eyengeza ifuthe ukuba abantu mabakwazi uyovota. Kodwa ke singathemba abantu abatsha bazawukwazi bona ukuyovota kuba ngaba abaninzi kwezi metro, kuba khakube khona neza election rallies ngenxa ye-COVID-19. So imiyalezo emininzi igqithiswa nge-social media platforms nangenye digital platforms ezo zifikelelwa ikakhulu ngabantu abatsha xa sithelekisa nabantu abadala. So ndingathi ukuthi kwi-metro councils kuyawuthenjelwa kubantu abatsha, yaye kwezi ntsuku zokugqibela zokukhankaselwa inkxaso amaqela amakhulu azawuxininisa kwezo metro councils.
Tata, ucinga uba kule nto bukhe wayithetha ye-mayoral candidates esingaziboniyo ezipaleni, ucinga uba inoba mazifihle okanye zingade zikhutshwe noba unobangela yintoni?
Kunomehluko njengoba nje sisiya kweli lwenyulo ngomhla wokuqala kaNovemba, kuba iintsuku namalungiselelo athe anqupha kakhulu. Siyawukhumbula uba ekuqaleni konyaka bekukhona ukuthandabuza okokuba kuzawuvotwa ngoNovemba ngo-2021 na okanye singase sibone sivota ngonyaka ka-2022. So ke ngoku usuku lokuvalwa kokufakwa kwamagama abantu ababhalisele kwi-voters roll, kwamagama abantu abazawuba ngabagqatso kufuneka bavele kwi-ballot paper luquphe kakhulu, nto leyo endiqondayo uba amaqela ezopolitiko awakwazanga ukuthi awaqaqambise kakhulu abantu abafuna bavotele babe zimeya. Yaye ke siyabona ukuthi amaqela ezopolitiko awanayo imali ngoku, bekudla ngoba kubhontibhonti zii-posters nazo zonke ezinye into ezisibonisayo ukuthi kuyovotwa. Kodwa ngenxa yokushokoxeka kwezimali siyabona uba akuchithwanga kakhulu. Yabona ke into yokungaveli incam ukuthi ngobani abantu abangabazimeya xa sekuwiniwe ithetha loo nto uba singabona emveni komhla wokuqala kaNovemba kuba khona ukulibaziseka kokuthi oomasipala baqulunqeke kuba la maqela ezopolitiko kuzawufuneka kathethathethane uba sinkazatha njani na. Yaye ke xa kungekho bagqatswa sibabonayo ubuso babo, mhlawumbi nezongxoxo zokuthethathethane uba mayigqibele ingubani umeya xa kwenziwa la nkazathi zisenothabatha ithuba, nto leyo mhlawumbi ethi oomasipala bethu bangaqala ukusebenza ngoDisemba.
Tata, kwaba masipala benkazathi i-independence bendikhe ndazithi vangxavangxa ngoba azicingi into yoba mazibe kulo masipala wenkazathi, bathi ke bangabantu abafuna ukuzimela. Ucinga uba licebo lona abanolithatha elo loba bazimele be-independent?
Ewe, licebo elo kuba idemokhrasi yethu iyasivumela ukuthi ilungelo lovota nokuvotelwa lelommi waseMzantsi Afrika ngamnye, ayilo le-political party, lelommi one-ID yakhe oneminyaka engaphezulu kwe-18 nobhalisileyo kwi-voters roll. Yaye ke ngoku i-independent candidates zalo nyaka zibaluleke kakhulu kuba ngoku umthetho wolwenyulo usewuvumela ukuba abantu bangabazi independent candidates nakwi-provincial government nakwi-national government. So aba bangenayo ngoku sengenzeka ukuba bajonge ukuba xa sisiya kolo lwenyulo le-province ne-national babe kanti bazawungenela nakhona phaa sebezibonakalisile ukuthi bayakwazi usebenza apha ethe local level. Ndithi ukuba i-independent candidates zingavotelwa ngobuninzi zingathi zibe negalelo elincomekayo, kodwa uba bangena bebambalwa sengenzeka ukuba bangaphinda babe lixhoba lokuntlontwa ngala maqela ezopolitiko maninzi ngokuthi heyi sishota ngeevoti ezimbini khanizovota nathi, kungekho nto lizwi abazabanika lona emveni kwangoko. Yingako ke ndicinga uba sithembele ekubeni abantu boMzantsi Afrika bayovota ngobuninzi khona ukuze zithi noba ziyangena nazo i-independent candidates kube kanti zinganegalelo elibonakalayo ezingalenza kwaba masipala.
Okay, enkosi tata.
Masike sithi tsigxada intengisweni mawethu, ningabheki indawo. Sibuye sinamkele kwakhona mawethu sisahleli noDr. Nkosikhulule Nyembezi.
Tata, sibona abantu abafana noMbeki, oMutlante nomama uPhumzile becampaigna, inokuba yintoni ebangele into yokuba baphume kwezi elections bazocampaigna nabo?
Weli ngaba zizathu ezahlukeneyo ezininzi. Esokuqala indoba ukule nyulo ngalunye luthi abantu baseMzantsi Afrika mabayazi kuba sisuka kude kwingcinezelo. Ngoko xa kufica xa loba masenyule sisebenzisa amagunya ethu democracy namandla ethu singabavoti ekuziseni utshintsho olu solufunayo. Ngoko ke kufuneka nabo njengabantu abangabadala iingwevu babe negalelo abalenzayo ekukhuthazeni abantu kuba idemokrasi yethu kufuneke iqhubeke phambili. Ukuba babe kanti basakhampenela iqela le-ANC ikwabonisa loo nto ukuba likhona ithemba lokuba uyawuvuseleleka lo mbutho njengoko siyazi uba kukhona iyantlukwano ezinkulu ngaphakathi nokulwa. So ingabe kanti mhlawumbi inikeza ithemba lokuba i-ANC ingaphinde ibe kanti inokwazi ukuphatha kwindawo ngendawo. Siyazi ukuthi ilizwe laseMzantsi Afrika lijongwe zingxaki ezinkulu ezifunisa ukuba kube khona ubunkokheli. So nabo ngokuthi bavele babe kanti bayakhankasa into esinoyincoma leyo ingakumbi njengomanje sisazi ukuthi ilizwe lethu kukhona uqulo kubhodo omnenzi kulo.
Tata, awucingi uba into ba mhlawumbi ke banako ukukhetha amacala njengokuba bephume ngoku ingutata Ramaphosa ophetheyo kodwa bebekhe barhwaqele ngelaa xesha ibinguZuma?
Asingetsho uba bakhetha amacala kuba ulwenyulo ngalunye luunique. So ngoku ngo-2021 sijongene nezinto zango-2021 ukuya phambili. Izithembiso nomqulo nohlobo olinokwenziwa ngalo nabantu abazawuba bekhona, umzekelo bakwezi ballot papers ngabantu abahlukileyo mhlawumbi abanokwazi ukuthenjwa ngolunye uhlobo. Siyazi ukuthi i-ANC kwayona ibe negalelo lokuba abantu abakhethayo ngokuthi mabayovotelwa ayisingabo kuphela abo bangamalungu card carrying members ze-political party, bakwathathe nabantu abaphakanyiswe ngabantu ekuhlaleni. Nto leyo ke ngoku esinothi mhlawumbi inonceda ukuvuselela ithemba ukuba abo bawuthi bagqibele babe bavotelwe bayawuzenza bazifezekise ezazithembiso, nokunceda kwayona i-ANC uba igutyule le corruption ikhoyo nezinye iingxaki ejongene nazo. So ndicinga uba yenye zezizathu ezo ebakhuthazayo aba bazingwevu kuba mabathabathe inxaxheba bakhuthaza abantu bayovota.
Tatam, uthetha nge-corruption, iyawuziphela i-corruption kule mibutho tata siphantsi kwayo?
Ukuba abantu boMzantsi Afrika bangavota ngokuhlukileyo kolu lwenyulo, singayilwa siyibulale into ye-corruption. Siyazi kona ukuthi kukhona izinto ezisidanisileyo kule ndlela eya kolu lwenyulo. Eyona inkulu yile yoba abantu boMzantsi Afrika bebelindele ukuba iingxelo ze-commission kazondo eyiyo enkulu ephambi ndangofaphilizo zawube seziphumile ngoku. Ngxelo ezo ebesinothi sizisebenzise njengesikhali sokususela sichwethele ngaphandle abo bachaphazelekayo ekungafanelanga uba bayavotelwa kolu lwenyulo. Yeka ke ngoSeptemba inkundla yabamvumela ukuba zondo commission ingxelo yakho ikhuphe ekupheleni konyaka ngoDisemba. Ayaba sasinceda ke loo nto leyo singabantu boMzantsi Afrika, kodwa singayiqhwabela izandla into yoba umkhuseli woluntu uyaqhubeka nokukhupha iingxelo ezibonisayo inkohlakalo. Ingxelo ezo ezinothi zisincede sibe ngabantu baseMzantsi Afrika ukubona uba heyi, public protector uphandile apho waphuma neziphumo ezinje kungaqhuma kubasiwe. Ngoko ke masingababuyiseli eziofisini nasezikhundleni abantu ababoniswayo zingxelo ezifana nezi. Ukuba abantu ke bathathele ingqalelo into efana naleyo, singathi ukuthi kancinci kancinci singabe siyalwisana norhwaphilizo side sibe siyaloyisa.
Kwinto ka-public protector tata, bathi abantu kodwa ke indlela ikhuphe ngayo ingxelo kaMr Mabuyane ingathi unokulwa okanye ikhona i-hidden agenda anayo, ungabe ungaphawula uthini kule into tata?
Hayi, bayalahleka abo bathetha ngolo hlobo. Okokuqala, i-office ye-public protector izimele uhlobo ephanda ngalo nexesha elithathayo uphanda. Uhlobo ekhupha ngalo ingxelo nexesha elithathayo ukuthi ilikhupha nini ingxelo yinto esezandleni zayo. Thina bekufanele uba siqhwabe izandla sibulele uba uphandiwe kwezwa nengxelo yiyole, singangeni uchuku lokokuba wayikhupha ngolwesithathu akayikhupha ngolwesihlanu. And ke ngoku idemokhrasi yethu yile isivumelayo okokuba uba kukhona ubani onento angahambisani nayo kwingxelo yika-public protector makayise ezinkundleni zomthetho khona ukuze ikwazi ulungiswa pha. Xa kungekho nto iphikisekayo abo basemagunyeni ejongiswe kuwo ingxelo makwenziwe into ngayo. Yaye sisazi ukuba kwayena u-public protector kule ngxelo ngenkulumbuso yaseMpuma Koloni ukhomba ukuba i-special investigating unit nabanye mabathabatha amanyathelo ngokuphanda nzulu baze babeke izityholo kuyoxoxwa ezinkundleni zomthetho ngabo bachaphazelayo kanye. Ngoko ke ingxelo ye-public protector ayilozembe nje elifike liwe liwise noba kukanjani. Kukhona imigaqo elandelwayo ukuqinisekisa uba abo bachaphazelekayo bagqibela besezitrilungweni. Singavuya ukuva abo bachaphazelekayo besinikeza into esinikeza ithemba nokuthi sibathembe ukuba ezityholo babekwa zona nezinto bafunyanwa bezenze ngwenxa zezangxelo azinjalongo khona kuze sibe nethemba ngakulo, hayi ukuba benze esisanxwe basenzayo esingazukusiza ndawo.
Tata, izixeko zethu zisaqhubeka nokufaysana ne-challenge service delivery, ingaba singaphuma njani kulenyewe?
Oyewe, ngokuthi kwenyulwe abantu abathembekileyo abangazuyitya imali. Ayivumelekanga into yoba ingxelo yomphicothi zincwadi, Auditor General, isibonise ukuba kulo nyaka mali ngamnye ingakumbi losuka kuwo kutyiwe izimali ngabantu abakweza councils. Imali ibikhuthelwe i-COVID-19, i-PPE, nentoni, ityiwe ngabantu. Yaye abakakhutshwa ezihlalweni siyabona bengena bephuma bezocela ivoti. Ayamkelekanga loo nto leyo. Yaye singaphinde sibe kanti sizawuba nenkqubela ngokuthi aba bavotelwayo ngoku njenge-politicians bangaphazamisani nabantu abaqeshiweyo kumasipala, i-municipal managers ngokokulandelelana kwazo. Kuba eyona nto siyibonayo bafike besawungena kweza councils bayalele i-municipal managers uba sanuthatha imali niyise ngapha, thathani imali niyise ngapha. Eli cala bafuniswe kulo leli linotshomi balo abafuna ubanikeza ithenda bayitye la mali bayehlise ngomlenze endaweni wabazise izinto inkonzo ebantwini. So singancedakala xa sinovotela abantu abangabo nabangoku bemanyonyoshwana kuthiwa kunikezelwa i-stadium nee-projects. Xa ufika phayana yinto engakhombisiyo uba ingakhiwa ngale mali kuthethwa ngayo. Ndicinga abantu boMzantsi Afrika bawube bafunde isifundo xa bevota ngohlobo olungababuyiseliyo aba bantu benza amanyala afana nala siwabonayo.
Tata, kule into ye-stadium sase inokumgijima, ingaba aba bantu indlela yobohlwaya bathetha inyani ingaba ngeyiphi ebafaneleyo?
Eyokuqala indlela yokohlwaya aba bantu base-inokumgijima nakwezinye iindawo ezifanayo yeyoba abavoti ngomhla wokuqala kaNovemba bavote ngohlobo olwehlukileyo olungababuyiseliyo aba bantu benza la manyala, obengayibuyiseliyo imibutho evumela abantu ukuthi benze la manyala ukurhwaphiliza la mali. Yeyona nto lithuba esifuna silisebenzisile singabantu baseMzantsi Afrika. Okulandelayo ke ngokufuneke uba urhulumente omkhulu norhulumente wephondo neminye iminyango iqwale inikeze ingqwalasela leyana nto khona ukuze imali ezisetyenzisiweyo phaa ngokurhwaphilizo zikwazi uba ziyohluthwa zibuyiswe. Ayincedi into ofane sisiva uba ubani utye imali kungabikho ziphumo zokuthi ohlwayo ngokwenza loo nto. Kufuneka ohlwaye and usohlwayo kufuneka siquke ukubuyisa la mali ityiweyo izokwazi uba isebenze lapha. Sesisokole kakhulu singabantu boMzantsi Afrika apho sibona kutyiwa khona izimali kodwa kungekho ziphumo ezizamayo ukuthi makufrizwe iassets zaba bantu. Masibuyiselwe eza assets kwi-state ahambe umntu ayothinjelwa izinto kuba i-taxpayers money le akunawuba ngathi akwenzekanga nto xa kutyiwe imali ngolu hlobo.
Sawuze siphume ke tatami entsokolweni sisaphathwa ngabantu abaselfish olu hlobo.
Singaphuma entsokolweni xa sinofunda kwabanye amasipala abayisebenzisa kakuhle imali. 257 yoomasipala eMzantsi Afrika baninzi kubo abenza umsebenzi oncomekayo. Yingako le nto iSouth African Local Government Association ibithetha ukuthi enye yezizathu ebangela uba iinkonzo zingazisiwa kakuhle ebantwini yinto yoba oomasipala abakhulu nabambaxa abanemali eninzi bayabatyelelela aba masipala abancinci. Xa kukhutshwa izinika maxabisi nethenda abone inkampani eyakhayo, i-construction company ne-civil engineers, masiye kulaa tender ye-20 million endaweni uya kula masipala mncinci onetender ye-2 million. Kwaze kwavunyelwana kwi-South African Local Government Association uba oomasipala mabanikane amathuba kuthiwe kulona unyaka kuzakhe kwenza uphuhliso koomasipala abancinci. Abantu bakhayo bazi-engineers nentoni bazawukwazi uba bakhuthaze ukuba mabahambe bayosebenza kwaba masipala abancinci ze komnye unyaka olandelayo ube kanti kujongwa i-10 days kulo. Ndizama ukuthi ke singaphuma enkohlakalweni kuba siyabona uba abanye oceba nobanye masipala bazama ngamandla abo onke ukuyisebenzisa imali nozisa inkonzo. Kodwa kuba abantu kufanele babebe ngabona bona benza umsebenzi njengoba nje sithi engineers ne surveyors nabanye ufumane sobanqongophele basebenza komasipala banemali eninzi. Uba ungathi ke ngokuyisandla sase left siyazinto yenziwa kusandla sase right singakwazi ukuthi sisebenze siye phambili sisonke singabantu bomzantsi Afrika.
That awucingi into yoba basinokho esitshintshe sithathe aba boomasipala abakhulu sibabeke koomasipala abancinci, sithathe aba boomasipala abancinci sibabeke koomasipala abakhulu. Asisoze kubekho utshintsho olunokwenzeka xa kufikelela kwinto yempatho.
Ewe, lungakhona utshintsho yaye yinto enoyenzeka leyo kuba akunyanzelanga uba sithathe uqobo lwabantu abahlala kwaba masipala sibazise ngabo. Singathatha imfundiso nemizekelo emihle xa sibona uba aba masipala abasebenzayo benza njani bona. Sibona bathini baba namalungiselelo, baqasha abantu abanezikills nequalifications. Yaye abantu baqashiweyo abatyityimbiselwa umne uba ukwi-5-year contract apha and asizoyivuselela. Athi ngoku umntu kunyaka wesithathu kule 5-year contract xa ebona amanye amadlirelelo aliflaza ayisiye phakathi le ayosebenza ngapha kuba esazi kuba andiqinaso isiqinisekiso soba uphela kwale 5-year contract ndizawusebenza phi na. So kufanele kulungiswe nala professionalization ye civil servants yabantu abaqashiweyo abasebenza kumasipala bafumane le nto kuthiwa i-job security ne security of tenure ehambelana nento yoba 5 years yakho sizawuyengeza. Uqinisekile ukuba ulapha sebenza kuba uninzi lwezinto ezizawusikhupha entluphekweni. Akuzona iproject nemisebenzi yeminyaka emibini nemithathu. Yinto efuna uplanele 7 years nokuya ku-10 years. Efuna ke ngokuba abantu bahlale bekhona phaa. Singayincoma into yokuthi kulo nyaka njengoba nje siyovota. Aba bangama-2000 baninzi abavotayo, baninzi abavotelwayo. Yaye xa kunongena bona njengabantu abatsha abakhutheleyo mhlawumbi singakwazi ukuthi ngokusenza izinto ngohlobo olehlukileyo olusebenzela umntu wonke kuba sisazi kuba aba bebekade bengamagqala beneminyaka bephaya ngabo abebesenza uba kutshitshilize izinto zingahambi kakuhle. So likhona ithemba loba lo mqela ungenayo wama-2000 awuzusincede ekuvoteni nje kodwa uzawusinceda nasekuphatheni aba masipala babaphatheni.
Masithume kwakhona umntana evenkileni mawethu. Siyanamkela kwakhona mawethu sisahleli no Dr. Nyembezi.
Tatam, ii-campaigns siyazibona ingathi zitsala nzima kulona unyaka inobunobangela yintoni?
Usokoxeka kwezimali yinto yokuqala esiyibonayo kuba amaqelo zopolitiko onke ingathi ayasokola ngokwasezimalini. Ukuba ii-campaigns beziqhuba kakuhle bangeke bethe bhazalala bekhupha i-t-shirts bekhupha i-posters nokunye nokunye. Enye yezinto endingathi ibaluleke kakhulu kunale bendiyibeka yinto yokukuba amaqela ezopolitiko aba awanazo izithembiso ezibambekayo afuna ukuvotelwa kuzo. Abanazo impendulo zokokuba bawulawule kanjani umasipala yaye ezazithembiso kulo nyaka imihlanu edlulileyo bazisebenze kanjani. Hayi kuba ingabe yi-ANC kuphela engenayo loo nto koko nala maqela amancinci aphikisayo kuba siyawukhumbula ukuba njengoba nje bephethe phaa kweza coalition governments bekufuneke ngoku azokwazi ukuthi aphendule. So abadanisile kakhulu abantu baseMzantsi Afrika. Yiyo le nto ngoku sibona uba endaweni yoba beze nezithembiso eziphumelelisayo nezinikeza umdla uba masiyovota bathetha ngento zoba kuza kugxothwa abahlali bamazwe ngaphandle aseAfrika. Kuthiwe siyayazi kona ukuthi xenophobia ikhona yaye abantu bokufika abalapha babesoloko bexhathazwa besenziwa i-punching bag. Kodwa umuntu ebengakhanga cingi bana ngo-2021 singaphinda siyibone into efana naleyo. Naku bethetha ngento uba i-Western Cape mayibe yi-province ezimeleyo isuke ku South Africa izinto esinqoni basagqitha kudala kuzo sisekwikodesa sisenze constitution kutheni zibuya nje into ba abanazo izinto eziphathekayo ezizizathu abanoza ngazo ebantwini so ngoba bonke mabavuse uqhushululu nje so ichengechenge gqithi lintloya ulwenyulo kanye izithembiso zalonyaka kuba akukho nto iphathekayo amaqhele zopolitiko ezanayo
Tendo kumbesu strategy, political parties zithanda uzenza class campaign so ba sigxike omnye umbutho. Si strategy esisiso kunoba sizise into esiza kuyenza eTafuleni.
Ewe, akho nto igxekekileyo ekubeni ubani agxeke omnye umntu. Ngoba siyayazi ukuthi ulwenyulo lusebenza ngohlobo loba aba bebephethe ukuzothi kangoku. Kufuneka beze nengxelo yokuba basebenze kanjani bayomapi kweza zithembiso babenazo. Xa sokuba ke ngokungakholeleki into abayithethayo ukuthi bayenzile, singabagxeka. Kodwa iqela elivuka nje liyogxeka elinye kuzoko lingenanto lunayo eStafileni. Yiyo ke lento ufumaniswa abavoti abalivoteli ngoba asezukutya ayonto salala sitye yona into ba ukwazi kangakanani ukumgxeka. Omnye umntu sifuna ubona ba wena xa ubekwe pha yintoni ephathekayo onothi ukwazi uyenza na so ndicinga uba yengoku yile nto kufuneka abavoti baseMzantsi Afrika beyihluzile malunga nento yokuba ngobani abanezithembiso eziphathekayo ngobani abakwazi ukwenza ingxolo begxeka abanye yaye phakathi kwaba babini ngabaphi esinobavotela bakwazi usisa phambili na ndicinga uba yengoku xa kukhona nesankxwe esiza ne-independent candidates itho lonto inikeza ithemba loba bakhona abantu esingabavotela ngoba kaloku uyawukhumbula uba izinto i-independent candidates ezithetha ngazo zezi amaqela amakhulu akhetha ukungathethi ngazo so ufumanise uba ngoku aba bantu bakwi-list ye-political parties kuthiwa no ungathethi ngento yomhlaba no ungathethi ngento ye-abortion no ungathethi ngento ethile kanti independent candidates zithetha ncakasana ngezi zinto ezitya abahlali yaye singaba nethemba loba zona izithembiso ezisuka independent candidates zizabachukumisa abavoti kuba kaloku ngexesha emerafong abantu bebesithi hayi asifuni uba kulomasipala sifuni uba kulomasipala amaqela amakhulu zangamamele evunani ematatiyele nakwenye izinye izinto so abahlali baphayana bathi ha-a masizikhethele nabethu abantu siyoba esabavotela sibabeke pha nangoku abo bantu babe bakhethile bagqibela befumene izihlalo kwaba masipala ndibuyela kwinto ethi ke ukhona umzekelo omhle eSouth Africa okokuba xa sokuba kukhona abantu abangathethi le nto niyifunayo xa kukhona abantu abaningabathembiyo ngenxa yorhwaphilizo ababekweyo ngenxa yababebekwa ngamaqela amakhulu uyakwazi uba uvotele aba bangaphandle kwaleyo process yaye niyenze leyo nto leyo ngempumelelo njengoko sabona ematatiyel emerafongo nasevunani nakwezinye indawo
Tata i-DOP ngumbutho okhoyo apha eBay. Tata i-DOP mayoral candidate yayo ngumuntu osemtsha ongazange waphatha. Ucinga uba liceba into babantu bangavotela umuntu ongazange waphatha abantu ngaphambili.
Kaloku kunjalo yinto enhle leyo one ibonisa i-democracy yethu ukuba kuvulelekile nabani na uba angazigqatsa ukuba makayongena yaye kubalulekile kakade uba kusoloko kukhona abantu abatsha ngesihlandlo ngesihlandlo sivota so loo nto yinto encomekayo kwidemokhrasi yethu yaye ke ngoku yonke into iba nesiqalo ingakumbi xa ingumntu omtsha ukuba masiyeni nangoku sasivota ngo-1994 sasivota okokuqala singamanye abantu abantu esasibavotela abanye babephume elubhacweni abanye bephume ezitrongweni bengazange baphathe so yayisisiqalo sabo eso xa ke ngokukhona umntu omtsha oza nezithembiso ezintsha yaye kufuneka sivotile siqale ekuqaleni ngokwemeko zanamhlanje yinto esinoyiqhwabela izandla kakhulu leyo kwidemokhrasi yethu
kodwa tata ke kiinkwani zabantu cinga uba bazawuba willing ukuthatha loo risk yovotela umntu othi kubo zange ndaphatha abantu kodwa ndi-willing ukuphatha nina
bonke basoloko benjalo kakade sendisho uba le meko akuye yona ayehlukanga nemeko uholomisa waye kuyo ngowayeqala i-UTM ayehlukanga kwimeko i-ATM African Transformation Movement yeyo manyi eyayikuyo ngela xa sebesivota ngo 2018. So ndibuyele entweni ethi nje akho nto yethusayo kuloo nto leyo, kusoloko kunjalo kakade kukhona isiqalo. Siyawukhumbula uba abantu bafuna uvotelwa ngesizathu soba kukhona into abathembisa ukuba bangayenza. Lowo ufuna uvotela xa kumqulu wakhe wezithembiso zolenyulo kukhona izinto eziphathekayo anoza nazo, singakwazi ukuthi simthembe. Umzekelo, omasipala kufuneke bezise amanzi ebantwini. Uthini ngento yoba kukhona la myingi we 50 kiloliters ekufuneke imzi ngamnye ufumene. Ufuneke amasipala bazise umbane emakhaya. Uthini ngala myingi we kilowatts ekufuneka sizifumene xa sokuba siyothenga umbane nezinye izinto. So xa nezithembiso ezikholelekayo esinozisebenzisa nje ngokuthi sisebenzise umlinganiselelo esiwasebenzisayo kuwo onke amaqele zopolitiko, zesibone uba no le ayithethayo siyayiva. Ukufika kwakhe njengomntu omtsha okanye ofikayo ngokutsha sawuthi ungumtshayelo omtsha oyawuthi afikelele kwezinye ikona usenzela igumbi lethu licoceke.
Tatam, besike sane incident apha Nelson Mandela yokuba umeya afunyaniswe gaxeleke engozini. Ucingbala incident iza kwenza iDA ivotelwe ngabantu okanye iza uzithathela ivotes?
Andikhange ndiyiveleyo, sengathi nje angalulama umeya.
Olulamile tatam, olulamile. Tata, ngomphi umbutho owumbona uwina kwezi metro sinazo apha eSouth Africa?
Umbutho onothi uphumelele ngulowo uyawuthi uze nezithembiso ezikholekilekayo ukuba voti uchukumisa izazela zabo ukuthi mabahambe bayovota ze nabo bahambe bayovotela ngokwesininzi. Kuba siyazi uba inde indlela eya empumelelweni. Ngela xesha besenerali bekukhona imibutho ebigcwalisa izitadium zirali. Kodwa ufumaniswa xa kuyovotwa akukho nto ibonisayo uba abantu bebegcwele phaya kwe-stadium bayile uyovota. Sibonile ukuthi abantu baseMzantsi Afrika sebengabantu abaphuculekeyo kakhulu. Iyafika le mibutho le yezepolitiko izofuna ivoti, isinike ii-food parcels, isinike ii-t-shirt, sizinxibe, sithathe ii-food parcels sizitye. Kodwa ayithethi nto uba ngosuku loyovota sizawuyobavotela. So ngamanye amazwi elona qela lawuthi liphumelele lelikwaziyo ukuchukumisa izazela zabantu baseMzantsi Afrika ngohlobo loba le myalezo bawuvayo ubakhokelele kwizikhululo zovoto bagqibele beyile uyovota. Iyaye ke ngoku nguchiki kolu lwenyulo siya kulo. Siyakhumbula uba ngaphambili okokoko savota ngolwesithathu usuku lweveki. Ngoku olwenyulo lungomvulo, nto leyo ithetha uba kukhona impela veki ende. Kuba ngalo ngosuku lolwenyulo yi-holiday. Abanye abantu ke basenokwenzeka uba kwangolwezithathu, kwangolwezine bathathe long weekend kube besithi hayi sawubuya kule nyanga izayo. So iyenze loo nto uba kube khona inkxalabo yokuba abantu abayonobavota bangabambalwa kakhulu. Yaye ke ngoku xa kukhona imeko enjalo uba i-long weekend le and ke ngoku sibe futhi sivotela oorhulumente basekhaya. Yiloo nto ke ngokurhulumente basekhaya ithi votela kulaa ndawo nesasikhululo ubhalise kuso. Akufani nakuthiwa yi-national government ukuthi hayi uba ubhalise kweli phondo ungavota noba kuphi na. So ingathi sibethe into yokuba kuvotwa ngomvulo kube khona lena nto sizawuyibiza ngoba yi-long weekend. Xa kunokwenzeka uba kube khona abantu abamkayo kulaa ndawo bahlala kuyo ngohlobo loba ngolaa suku lovota babe bengekho phaa, ingathi isibethe. Iqela ke elawuthi libe liyaphumelela lele ukwazi ukuthi lihlangabezane nazo zonke izinto ezikhuthaze abavoti ukuthi heyi ningahambeli kude ukwenzela uba xa kufika ukuba makuyovotwa ngomhla wokuqala kaNovemba ube kulaa ndawo wawubhalise kuyo futhi uvuke uhambe uyovota.
Mawethu, bekukangako besiniphathele kona namhlanje kodwa ke siyanithembisa ukuba sawubuya siphinde sibonane kwelinye ixesha elizayo. Igama nguLusi lwethu Antoni, busuku benzolo.